panopo ndachedwa masiku olima kumudzi ndikuti mfuna kalime Zimenezo, yabo sitinga nine kuri mchifuko cha murungu kuri ndamene wayiritsa zonsezi ai kwa mazonsezi ndi chifuko cha ife anthu ndimera kuti tsadziko kwa machifuko cha mpambu ya mjerekezi ife anthu tsopano na meti machira zinthu zosainera kuti dziko tsopano likhale chikulu lopanda vanthu
ifedi watu
Tete City. It has changed from how I remember it 10 years ago.